wasobukshisa matota ucheze likhulu lo
isikhevansi kakho gumaqoma lesi abafana bakamgqumeni
ofisha bakhulu.